Good evening, Fala Falahia to Hane Hado Tolo de Wala Tala to Tupu. Go far more li toy he fatu fano niwi, itofa to talanga, mo saina, ke lata moe halo tolo de manako ke o moe ke talanga de faliki niwi. Behe lilifu palimia ko toke talangi, lahi itofa to talanga, moe na kaila mau popo ya ke wanga honai.
Aila foi framurianga I de tala ira, tala hage por kise de behinne. Nek sia de turu mi le de turu me de saina interview him tu. Me hala turu me nako ge mai ki anonu ki te omena ki furumu tupi in mist. Aia la turu me te tangata po ke fatafono ni ui. Si kwe ringa kwe nun, kwe tourism, kwe fatatranga taha ufisa ge lanta ai muni. Mui katafanga ki he special training mui. Ke la tai mani wene whakatu tā lai e mai tūru kie. Koe nunu kwa whita he whai ma vihanga no atoi se ma joint venture ko Reef ke whawhanu e do nunu hatu tūru ki sein ke tau se inua. So kwa mau te whakau ia ko tourism ha ia ia manako no tūru ke onon ke he tau tangata muhtupe I sein ne kwa manako ki o mai ke tā whare ke whaihoro mai ki ne he whurunga Mwe whakaonga e te whaari e te luxury homes. Ke latai mwe whakaonga he whuru tanga te pihia fuki. Ka eke kua manako ke mei ke nanofa pihia ke mutu ne. Si ke whakatakatakanga ia, whakatu taranga ini, whakatafono niwe, mūra tū. Aila whai whakausianga ia. Si aila whai whakatakatakanga ia ke maeke he whakatafono ke whakailo. He mga ahone. Ka koe tunga ia, koe te tāna whakahopa sanga he pantalau te matua. Koe manaka rau tūru ke tuku maia I te ki tahe e miriam tārā he tahe mga whakatuko tūru ke tausia I te whāri ia. Moe koe tupi ia moe ke langa matai ke whakata whono. Moe tau tangata ni ui. Koe tahe seo miriam na ia ne tāra rau tūru ki eisi. Koe bina I hāko ni manatu ai. Whakahopa sanga tu mani ia pātala hau tu me matua tau tūru. Ne ke o tau tūru ke behe kua whakafua ke tau tūru ni ui nā kai. Koe mene ke ua ki manaka fukura tūru ki anonu ki he tau pia, kai hai e fuki ni e fukatu taranga fukatu whanau. Naka I fuku I tau pia ki tau tūru. Koe whita he tau si e mo asta wuri ki mga hui kwa mai. Si pihi e fuki ni, me taha ma takau fuki ni wa whakausi e mo tūru e taha ma pahianga pihi. Si loa fuki tau tūru, tokoronga e tau tangata he tau mutu kehina kwa meiki mutu ni. Tau Filipino, tau Tuvalu, tau Samoa, tau Tongaringa, mwane a te lima se au. Pia ni kwa ishu he fukata whanau tuli mui. Si ai fuhu e mana ike tau tūru. Koe mana nika hana ke kehe ei koe tāra he tau saina. Manaka rau tūru ki tau milionea. Ki o mai ke fua ki tupi. Moe tāranga e tau whale tau uka. Ki o mai rau tūru ki uki uki ei. He taha maa ahoi rau tūru tau mumui. He tau. Kai ai maam, ai mana tuo uke. Manaka rau tūru ki mai ki tau nofi matu ni. Hako e tau tupi. Kai ke kwa nona te tūru ki ei, e whi tūpani ue ke mai la tūru ki tau sipi sinisi ke mruina e la tūru, ke te tūpi osi hai sa ina. Siku mene ia, upi hi e whakatakata kāanga he mga hane, ke lan taime whakau ia, aila whai whakamuri ai, ko mene ia ni pihau, ke tau tāra whakapurangi no ni ata mōua e whakamuri anga, kai ke kwa mōua e whakamuri anga.
E, koe hua tu fōkeha ko longona whalo tau mana tu tupi tupi tau tangata, ne whakailoa lau tōlu ka ha koe onono te ke whalo tau mōtu hatu Pasifika. Mo tau whakaholanga ke tau saina. Moe pēkaha ka mata mai he tosi si watu si tokolonga lohi. Moe tunga pēkaha overtake te lau tōlu. Whai mani mana tuangana kai whakatu whono ke he tau whakatu tālanga nei. Moe tau whakatu tālanga mo tau saina. Pesi ni ka hai lohi tupi ni whakakise lau tōlu.
Ai manako tu saina ege mai ke tau business ni wei. Ke tau sifara karoa pake ha. Haka mena tansi lahi pake tanga ki tau tūru. Ko mena ieni manatu ege pake kisele pihia. Manatu pake o ko mena whakatu tāra ege tau tūru ki he mena ni whakahinga tau tūru ku e Immigration Act. Ne manakoro hiu ke tau si haka ke kakano. Haka manako ke puipui e mutu tau tūru. Si kui whoro a mena ni ni kua na kua kisea o kua nāte ke puipui iei. O mai ke inga hua, nā kai. O mai ke tau sbisnisi, nā kai. O mai ke ukiuki mai. Tau si tā whāre hala tūru ka mēke i kiu ki e, tā lia e au e whikau ia. Koe hāngarehe hala tūru a Immigration Act ta mga hāne kwa māre. Tūngu ni whakamā mātio, kui mana whakata, whakano anoni, hau tanga te turi tau si mawe pia. Ai whai tupe wharu tanga te ia, ai whai koroa raha, ka eke kua ngā ko te turu ko te tungi. Si tupe tupe lahi mana mana tuang hako, he piheu, ka eke kua whakataka whakano e te turu pihia, ka mana ka tupe. Tu mai fo ia, si dausi pisinisi ni whaiho hae e te turu me te tupe tu rotu ki ei, ha ia kua kisea te turu kua kamate duai. Si ka mana iha ko te mana tuai, ki whakakisi atu pe hirini, koe hāku a manako, ke ua o te tūru ki tawista mena nuka tūku ki whisi. Ne kisi a e te tūru pi hirini, arorotang, kotang, sā mā, he mga honi. Ka mena hii hāku ni pi hirini, aila whai whakamuri anga ia. Ato dausi e te mena ia, whakatu tāra mo lau tūru, i loa e lau tūru, mu i loa e lau tūru, tu mai ke mui e whakatu whanau ki whakamuri, pakanaka i whakamuri.
Pē fōke ia koe whalu ni a te whakawanga nei ke maike, he motu ke moa tā tope ke asiha ke a ke motu.
Ai manako tu sei nei ke maike tausi business ni wē, ke tausi whalakaroa pake hā. Haka mena tose lahi pake tanga ki tō tū, ko mena ia ni manatu e whakakisea pi hia. Manatu pake ogo mena whakatu tāra ia tō tūru ki he mena ni whakahinga tō tūru koe Immigration Act. Ne manako rohi o ke tausi haka ke kakano, haka manako ke puipui e motu tō tūru. Si koe wharua mena nē ni kua nō koe kisea o kua nāte ke pui pui iei. O mai ke ngā hua, nā kai. O mai ke tausi business, nā kai. O mai ke uki uki mai, tausi tā whāle alo tūru ke mēke ke uki uki ei. Talia, e au o tukau ia. Koe hāngarehe hata tūru a Immigration Act ta mkahana kua māre. Tungu ni whaka mā mātio. Koe mana whakata, whakano anō ni. Hau tanga te tūri tausi mawe pia. Ai whai tupe wharu tanga te ia, ai whai koroa raha, ka eke kua ngā ko te turu ko te tungi. Si tupe tupe lahi mana mana tuang hako, he piheu, ka eke kua whakataka whakanoa te turu pihia, ka mana ka tupu. Tu mai fua ia, si dausi pisinisi ni whai hoha e te turu me te tupu tu rotu ki ei, ha ia kua kisea te turu kua kamate duai. Si ka mana i hako ni mana tuai ki whakakisi atu pihirini, koe hāku a manako, ke ua o te tūru ki tawista mena nuka tūku ki whisi. Ne kisi a e te tūru pi hea ni, arorotang, kotang, sā mā, he mga honi. Ka mena hii hāku ni pi hea, ai la whai whakamuri anga ia. Ato dausi te mena ia, whakatu tāra mo lau tūru, i loa e lau tūru, mu i loa e lau tūru, tu mai ke mui whakatu whanau ki whakamuri, pakanaka i whakamuri. Kumikumi whakatu whanau ki hingwa, tu mena kua nāti ke whakatā ki ei. Kwa mai ke kārau tūru ke mai ke vili, ai manako ki tausi pi hia. Kwa whanau mena i nā kwa minatu ki whakisea, mwa nono makuta fwa whanau ki ei. Ai manako ki o mai te tangata kehe. Tungane whai mai he maha ne, he taka whakahanoa i tau tūru. Si o whananda te tūru ki tausi business, tausi tanga hua nā kanata ki tausi tangata tau tūru. Kai ai ki sia tau tūru. Kai mai mi o te tūru ke pehe, kai ai ke wahong furu, wafuru, seau, Pua ue seo tangata saina ka mui, tahe mga aho. So me te tūru ki tupi tupi. Ka i tupi tupi te tūru ki te tangata na mai whakahanga e mune. O mai whakahanga. Si ka bini haa kune na mana tu e aale te mata te tūru te tangata ni ue. Aale lohi te mata haa ki te mana ia mai māma ki au. Ka kano hai ina whiwhia e au ki New Immigration Act te tūru.
Koe ua tu fōki haa kua pihika haa kai koe te luxury homes. Mwe milione tau tālaka e manako lau tūru. Koe hāne manako i kiniwi e onona tu ke lau lohi fulu a tau mūtu a tu pisweka mwe pihika ha fulufluala lohi lau tūli tau mūtu ia.
Tukani he lau tau tūru. Ai māma he tau niwi, one of the things that some people tunga tau saina, tunga tau tangata, ne no nofi tau mūtu kō, toka ronga tau tangata. Tranquility is an asset he tau tūru. Being isolated is an asset. Being in a place where there's hardly any people is an asset. And that's what they're looking for. Ko mena hii hara tūru ni kumi iei. Koe kumi hara tūru ki hata hama da kawi, tūngi mutu ni. Ne mai ki hara tūru ki mai iei mai iwhi whakarawe labi. Ai whai tangata to rong. Mai hara tūru ki o yuki. Ai ki mai hara tūru ki dausi bizinisi ki hia hako i loa. Si koe mena ia hako ne mena tui ke whakakisi atu. Koe wharu mena ia nei māme tau tūru te tangata ni ui. E manako he wharu tangata a lifestyle. Koe mena kaha te mumui he tau tū. Anon mai fur tanga te te mutu kehe mai ona tu ofo ki si ai te tu. Kai loi te tu ki te men hei ne na ko rohi te tanga te kehe. It's an asset. And this is part of the reasons why people want to come and live here. O mai ona tu si ofo. Si li liu mai ona tu mai na ko yo mai fuki. Mai o mai fuki ki si ai e ha te tu ro mutu.
Ko vrai ko ang te vaga tu tanga mai tau saina. Amam nei ki na kai ki tuku atu ki whakatū tāle tau lilife motu po ke koe mēna ni a nei ke lāta ia mai whanaka penet, ke whiwhi.
Koe tau se anga he whakatū whanana ni. Ai whai amam nei ki anga. Whaka whakatū whanau hea hapa tuku a whiwhiri he tanga. Ke tau se e te whiwhiri anga ni. Si ko penei ki hāku, tau whiwhiri he ka penetta, mui kokus. Koe e tau whakatakata kānga pangahu ni, koe whitaha he loa he ka penetta. I te mena ni, koe whitaha he talia he ka penetta, ke liu, au ke kumikumi atu. Mwe dausi te puhāna, tō mai ke giliu e ki mai, ke ki sia e lau tūru, ke Italia, ke nāka Italia. Sika manei hā, kone mana tu ai, kui haiai e tō whakatakotakanga nako dausi e, si fia fia lohi au hako mai ke heka panata, ke whakamori e, mwe riu au ke whakatutala ai, mwe matakau nei, mwe ki sia e hawanga he whikau, he mō whakamui.
Amana ki ke whakamaupopo, mwe whakau sia fia tō whakatutala, mwe amana ki ke kamata fia, e tō mātuta ki anga ki mai ki alau tōlu ki hoko atu ki laka anga ki ua ka hai pi siu siu ki whakatoko atu whakahalo anga ki umai.
Koe manako ki tau sia heads agreement ke whakamūria i gai ki kua mai ki he mahina September he forum si whakatoko anga i he tau heads agreement lia e tau mena kua lata ki anona whakamakutu ki ai mui tau sia i mabehe anga. E siringa whakamūria e kaike kua mawhisi, he mada hiku he tau ni, kaike kua dalia he kapanata.
Whalua tau whakahaulanga ki lata me tau pepa whakatā e tau tangata, nā kai tohia koe tau tangata ni we, ke no nofu tū mau ke motu, koe tau mewe he anga mata whakatū whanu, tunga kua hiki ki tau mga ko mole, ke hongfule tau tau, te he li lifu pale mea, koe tau whakatānga ke lata me tau pepa nei ke lau tolu, kua manako ke whakatūpe ausihai ke motu, whai whakamulianga kehe kua tuku ki lonto he tau mata whakatū whanau ki he tau whakahatanga ia. Koe whahi tapu nei kua whai talahauanga tuai mai he whahi pulinga hua he whakatū whanau ki he tau whiwhilianga mai he tau whakawhilianga ki tau mga hako mole ki he tūhanga he tau tohi hingoa tangata wili ki he tau maanga kona mukulu mō makefu. Ne mau e taha hokotaki ki he whiwhilianga he iki whakawhili ki he ua e whahe tapu kwa mole, kua nā kai whakanga hua, mai katoa toa e tau kumikumianga. He taki tauki whahe pulinga hua, he whakatū whanau ki he whiwhilianga ki liwaki, toko ua e hingoa ki he pepa hingoa tangata wili ha makefu. Kua liwaki he whakawhilianga ki he whahe pulinga hua, ki he liutau se foki e taha kumikumianga ki he pohala, kua hako tungu mai taunga hua ki he taha whakaholanga pēnei ke mango ko hikuta waki ke tau tau kwa mole. Talahau mai he whahi pulinga hua kwa manaki ke tau se pihia ke whiwhili tokoa e ofisa ke o atu ke tau maanga ne ua ke liu whakatū tala moe kumikumi whakamitaki to mai ke whai whiwhilianga hangao ke he tau hokotaki kwa mowai. Nā kai mahino moe fiha e lewa tō katoa toa e kumikumianga nei ka manaki ke mumuitua ke he tau whakatokanga mai he iki whakawhili. Koe tāle kone tupu ke whai tapu ka māle hakoa, pehe e taho ko tāke kua keli e tahatangata tau si pisnesi ki niwe, ka nofo i whangafo he motu, e tahatangata foki mo ta hake ia ke whalinga ngau, si kua whakatoka he whai tapu ka māle, ke whakahoko e whakawhili anga paua ki ke lata muia, he aho ine afi, ato tuku whenonga, ke he mai ia he pungpongi a pungi. Whinau ta ia nei kua pehe kua lawia ki hele kua nei, moe iloa kua nā kai whaiwhawhinianga i neawhi, a kua nā kai mai ke taha iki whakawhili ke hoko atu. Pehe taki taki lau leo kua Mark Chanery kua whaihikianga tuai ke liu ono ono atu ke he tau mahi ni mua, ka pehe liu mai e tangata nei ke tua ia ki loto he whakawhilianga. Whai mana tu tupe tupe whalo tau tangata kua pehe kua i hane mai ke tangata ia ke tau se le kua nei moe whakahala, ka kua mai ki ke whanau ki he mai he motu, nā kai hoko atu ki he whakawhilianga. Koe tau whakaholoanga he mtakau leo leo ke lata, moi halo tolu a tau puipuianga ki he tau mamui he tau tangata, pihia ki tau whakahaolanga ki he tau la computer ki he cyber crime, po ke tau le kua moa ha ko he tau kolokolo wāho he whalu tangata he lalo langi ne whakaonga e tau computers. Ko e whakahaolanga nei whakatoka he taki taki leo leo he Oisihana Whanui Australia he tau taki taki leo leo he atu Pacifica. Pihia e taki taki leo leo hindi wei ko Mark Chenery ki sea moe mai longa he tau leo leo e tau le kua ki he tau whakaonganga he tau computer ma kua lata. Ke whakatū mau ke whailoa he tau tangata e tau hangang ke lea mui tau le kua he whakaonganga mui tau mātuta kianga ki e whalua tau tangata whakaonga he tau computer. Pihia foki e kisikisianga ha kua mali kisi hake lahi tau numeala tangata he atu Pacifica kua whakaonga e tau computer pese ia koe tahani e whakaholanga mitaki lahi e tau computer ke langmatai ke taunga hua mui tau aonga ka kua lata ke mailonga he tau tangata e whalua tau whakaholanga nā kai mitaki, e whalua tangata ne whakaongai e tau computer. Koe taha matakau he tau pulotu mai he tahaonga i Alabama, Amerika, ne kua hoko mai ke tau se tau kumikumianga whalataha mwe whai fuafuanga matangi, muata ke tau ngahua, hangao ke hikihikianga he matangi. Koe kumikumianga nei, ne kua whai pulotu ko hoko mai he tau tangai awhi hivaseo, hivunga fulu mawhitu, mwe tau ua awhi mwe ua. A kua kisi e mahuinga he motu, matamaka ha koe tau ana ni kua haha ke he motu. Koe pulotu nei ko Dr. Paul Allen, kua liua ki mai ia tahamta kau ki tau se tau kumikumianga nei kua whakatupi mai lang matai mai i whafo. Kua ua tu ki he whalu tau ana he motu mai whakatu tala ki he tau tangata ki he ua e whahi tau puhangao ki he mahuinga e kumikumi mai liu tua ki he tau hikihikianga he matangi ne kua lauiai e motu. Kua maua e whakataanga ke helea i e ua e patu o lalahi ke tau liwana mai kua ihi ke kumikumi koe lauia whewhi e motu ke tau mga hala ne kua whai hikihikianga ke tau matangi liutua molea e awhetau ki tua. Tō liwa ke tau koloa nei ke kisikisi wha makutu ki ai mai tō tohia e mauanga he tau kumikumianga nei ke whalo tau pepatal haua. Moe tō mai ke fōki ke fōkianga ke whāhinga hua fōfōanga matangi. E tō mātunu mela nei ke lang matai fōki hālau tōlua tau ngā hua. Mai ke fōki tau kumikumianga nei ke whāmāma e tūanga he motu. Moe tō fōfōanga matangi ke mga hu nei moe onono atu moe fōfua ki mua. Ke whakahikua ke adu tōla tau wala tāla tutupu kua whai tangata kua matahamala e taha he tau masini inu ke he lota tāo ni alofi. Koe tau masini nei, ta mai e okakoa ke ua tau tau komole. Ke whakahanga mita ki tau tangata ke ua tu moe whakatau inu, mua tu kai ke kua pāpā e tau whale koloa. Ta lahau e tau pule ke tau masini nei, koe whakamuola ia nei. E whai tangata kua moumou e tau koloa nei. Koe masini nei kua malona moe kua tohia iai, out of order. Kua lali ke whai tau siwasianga ki ei, ka kua moua ke pungi pungi a whalaili. Kua mole kua whai tangata kua mōmō e masini nei. Sina mita ki he onoonu ki ai. Koe onoonanga ki he maahu nei, tōla he tupu ki whakamole ki tause, bo ke tō liu ki onoonu ke tamai fōki taha masini fō, kai koe taha mena fōki koe tau koloa nei, lahi e tau uka. Ole, whakalahi ki tau tangata motu ki lewe ki tau koloa nei, nā kai mko muka ki mōa mai ki motu, moi kai ki kua mōmō tau lauia fōki. Whalo tau tangata kua whiamanako ke whakaonga e tau koloa nei. Hanaani hato tōla tau wala tāla tutupu ke lata ia mai whahe tapu nei. Koe whakakatoa tauanga he tau whakatutalanga mai he whanoi ke pule he hato tōla tau lulifu e motu amna ki ke whakatoka atuai ke whahe tapu ka hau.